kumele sibuke mna into endise apha kuyokuba ndifundisa abantwana eyoba yazi yangubani uprincikhali kwaze kwathini andingaxesha lakhe
esemtheni ngokungathini nawe kulebile babantu
andizifuni into zechubo
misiqali akho chubunga ndawo apha kule nto le ndiyibuza ngezinto zalapha esikolweni wena umxa ubana ufuni indaba lophi uchubo kule nto ndiyithethayo
sibuko ayikhanye into ofuna uyibuza ngaphandle kwale process okanye ezinyeindaba sinozingcoba
mamela yabona amaphandle apha ndishintshelwa ngabantwana lo mnana akafuni lo ndicela kuyixolo akafuni uva ixolo lam apha ngaphandle ezintwana apha ziyanditshintshela ngam kwenzeka ntoni ingati nengxani nam nonke apha kwesi sikolo
Cut. And you put on a sound.